Ihafu kubila awara ya ntlhanu milanguta mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 mina vito ni Matimu Khosa riberile. Bandangu wa wanwanu wa makume mbiri mbiri wa malembe loyi aburuwaka kuva ahisiwe wanuna loyi arhandzanana yena balava kuvona vululami byi endliwa mbali ngubeni uburiwa kuva acheriwe hi petrol kutani ahisiwe Caroline vhiki leri nga hela. Mhangu leyi nakambe yi kombisa ku nyanya ka madzolonga ya swa rimbewu laha tikweni.
Mhangu yin'wana yo hlomula mbilu ya madzolonga ya rimbewu mbali nguveni u tshwe ku ya ka miri hinkwawo. Ku vikiwa leswaku u hise hi murhandziwa wakwe nguveni i ponise vaakelani lava nga n'wi twa va karhi a kalakala kutani va n'wi tsutsumisela exibedhlele. Bandangu bahlundzukile.
Mbali yi veka ku abusive relationship for his khathi side. Then ukhaya ibeka mshaya vele, then umbali waya ka boyfriend, then boyfriend wamfuna imali nokudla, mbali wathi akanako. Then ukhaya wathatha petrol wamthela wamshisa. Umakhelwane obone konke nguye ozile wasiza umbali.
Bandangu varu bushaka bya ngubeni na murhandziwa wakwe a byi nga ri kahle naswona swona hi vuxaka exikarhi kakwe ni ndyangu wa yena.
Ngizwa buhlungu kakhulu ngombali ngoba umbali ngimzamile kakhulu, wafakwa ngilomfana kuma-drugs, ngamthatha ngamixa rehab, waphinde wamthatha futhi lo mfana wambisela back kuma-drugs. Loku namhlaze amshisa vele abevela amhlukumeza kakhulu lo mntana ngoba bengiba nesikhathi ngihambe ngiyomlanda asalwa naye mbali, aphinde amqolele futhi angafuni ukumbophisa. Ngizwa buhlungu kakhulu namanje angazi ukuthi kose ngithini ngenzeka.
Bandangu bakosha bululami.
Sifuna ukubona umthetho udlala indima yawo. Asifuna ukubona uSporto after 1 month or 2 weeks ahambe straight. We want to see umthetho udlala indima aboshwe isikhathi eside.
Bandzawulo ya vuhlayiseki va swale swinene mhangu leyi nga endleka va tlhele va ku va kombela vanhu lava rhandzanaka ni vanhu lava xanisaka ku va va kombela mpfuno hi xihatla.
Siyakuceka kakhulu loku endlekile eCarolina kodwa ke siyacela abantu maba netinkinga abakhulume. Sicela amaphoyisa na ukuthi awenze umsebenzi wawo kahle, ba-investigate baliphenye kahle leli cala such that laba laba responsible batholakala bajeziswa ngendlela yakhona. Loko kutawenza ukuthi sikhone ukwenza impact lenkulu ekulwisaneni nokuhlukunyedwa kwabomake nabantwana esifundeni sethu saseMpumalanga njengoba sivala inyanga yabomake.
Mwehleteleriwa ukhomiwe namuntlha u tlhele a ya khoto kona namuntlha.
Vaxihlamulela mhangu eJoni va hleketelela leswaku ndzilo lowu nga hisa muako emahelweni ya vhiki wu vange hi ku hoxiwa ka gezi swi nga ri enawini. Munhu wa vanhu va lovile loko vanharhu va yisiwa exibedhlele ku ya kuma vutshunguri eka timbanga to tshwa. Holobye wa tindlu ka masipala wa Joni Mlunghisi Mabaso u khensa va xitimela ndzilo na vaxihlamulela mhangu ku va va hatle va fika loko muako a ha ku sungula ku tshwa.
The reality is that with the challenges that we have encountered in the city of Johannesburg, these incidents are always expected, but we appreciate the response by our emergency service because they are able to respond within the record time so that we try and save lives of those that would have been affected. And also that the city manager has indicated that the report which is meant to address these challenges that our residents faces on daily basis in the inner city is almost ready, and that report will also be presented. But we have also requested our residents to work with us and to assist us in keeping especially this hijacking of buildings in the inner city, because there are people now who actually takes advantage of the vulnerability of our residents in the inner city, because the accommodation in the inner city is expensive and they use that to their advantage and charge them amount of monies and not pay for the services in the municipality in the buildings that are not compliant. Because if you get into these buildings, you then realize that emergency exits in emergency exits are not functioning properly. There are no fire extinguishers installed within these buildings, and it poses a serious danger for those that occupy these properties. But we are actually happy with the response and the progress that the city is actually making in addressing this challenge. But we also going to make sure that we invite all the key stakeholders in the city of Johannesburg so that they are able to bring in their resources for us to deal with the issues of human settlements within the inner city.
Kampani ya Gezi City Power isungule ku tlhantlha titambu ta gezi leti nga hoxiwa swi nga ri enawini eJeppes Town eJoni leswi ta endzhaku tshwa ka miako emahelweni ya vhiki. Muna wa vanhu va lovile ka Mhangu liya loko ku tlula 200 wa vanhu va sale va ri hava ndhawu yo tshama. Ku ehleketeleriwa leswaku ndzilo lowu nga hisa muako wu vange hi tintambu ta gezi. Tintambu leti nga susiwa ku fikela sweswi ti dya ntsengo wo tlula 100,000 miako yo hlaya dorobeni ra Joni yi vikiwa ku va yi tekiwa hi swigevenga no hoxiwa tintambu ta gezi swi nga ri enawini.
City Power has discovered that the burnt property, which is privately owned and was previously a factory, has no registered electricity account with City Power or the City of Johannesburg. It has therefore been established that power supply to that building was illegally connected from at least 2 load centers. The entity has been intensifying effort to address the crippling problem of illegal connections in the city through the introduction of load reduction campaigns.
Meyara wa Joni Dada Murero u kombela khomeriwa eka mavonelo ya yena mayelana no thoriwa ka vahlampfa exiphoriseni xa masipala wa Joni. Murero alava leswaku ku thoriwa vahlampfa tanihileswi maphorisa ya laha kaya va nga swi koti ku vulavula tindzimi ta vahlampfa. A vulavula enhlengeletanini ya ANC eka rhavi ra vandla rakwe eJoni emahelweni ya vhiki, kambe u vuye a cinca mavonelo ya yena endzhaku soriwa swinene van'watipolitiki na vaakatiko hi ku angarhela.
Upon further reflection, I have come to the conclusion that my suggestion was not consistent with the policies of the ANC and policies of government. I therefore unconditionally withdraw my proposal and apologize for the anxiety it might have caused to the residents of Johannesburg and the people of South Africa as a whole. I wish to appreciate, of course, the robust manner in which our people were engaged in this discourse, especially in social media platforms.
Holobye wa Tindo Mamuloko Kubayi u ri ndzawulo yakwe yi karhi ku kanerisana masipala wa Joni mayelana na miako yo hlaya edorobeni. Ndzawulo yi lava leswaku kwalomu ka 150 wa miako ya masipala wa Joni yi cinciwa yi tirhisiwa ku rhurhela vaakatiko. Kubayi wa vilela hi nhlayo yo tala ya vaakatiko lava tsoniwaka ku lombea tiyindlu hi bangi. A vulavula enhlengeletanini ya Mahungu ePitori.
Timhangu ta ku tshwaka miako leyi vaaki va tshamaka swi nga ri enawini exivindzini xa doroba ra Joni leti nga koxa vutomi bya vanhu ti kombisa hi laha vanhu va lavaka tiyindlu ekusuhi na tindhawu leti nga na mintirho. Holobye Kubayi u ri wa karhi ku burisana na masipala wa Joni ku va miako leyi welaka eka nhundzu ya Joni yi hundzuriwa tiyindlu ta vaaki.
We're observing what is happening in Johannesburg and will continue to engage them because there are about 148 buildings that have been assessed in Johannesburg that are under JPC that we believe they can be repurposed and be made social housing.
Holobye u ri ndzawulo yi vilerisiwa hi matirhiselo ya le hansi ya swa timali hi timasipala ta metro loko swi ta eka ku lulamisa timhaka ta vutshamo bya vanhu.
Worst off is Mangaung. In terms of informal settlement upgrading, which we are concerned, we'll be having an urgent meeting with them as well to be able to turn around the situation there, send an implementation team to be able to look at it.
Ndzawulo ya tindlu va ri se va lava ku lulamisa nawu ku nyika matimba eka hofisinkulu ya vona ku lulamisa xiphiqo xa swipimelo swa ku lombisa mali ya tindlu hi tibangi.
Some of the issues may be that I need to outline. It was mostly the issues on which the minister has already indicated around the gender-based approval loans and also white versus blacks approval in terms of even interest rates that are even offered to either historically disadvantaged and historically disadvantaged individuals.
Holobye u ri nawu wu ta lulamisiwa leswaku tibangi ti ta nyika swivangelo swo va ti pasisa no ka va nga pasisi swikombelo swa ku lombiwa ka timali to aka makaya.
Hisa emahlweni na mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 kasi ku langusa eka hungu leri nga rhanga emahlweni ka madyambu lama. Manana loyi a nga hisiwa hi murhandziwa wakwe Caroline Mpumalanga u lovile exibedhlele nhlikani lowu. muhlihliwa u khomiwe ni kuya ekhoto tolo. Ntengo wa dlawa ka senzo meyiwa wu tlele wa haka rimitsu na kambe, Colonel Chris Mangena afanele kuya kona nisiwa ya magweta ya bahlihliwa. Kambe magweta bafanele kutirisa bumbuni jwa Mangena jwa lembe leringa hela na swona kukumeke leswaku a byi tsariwanga ehansi kusuka eka kandziyiso. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka n'wadipala wa Bafana Bafana hi lembe ra 2014.
Sesi endla lembe mutivi wa swibalesa Colonel Chris Mangena a nyike vumbhoni vuxokoxoko byin'wana byo hlamarisa lebyi a nga byi nyika Mangena u hehla muhehli wa vunharhu Mthobisi Mncube hi ku dlaya senzo meyiwa. Mangena u tlhela boxa leswaku mutlayi a ri kusuhi swinene na meyiwa loko a n'wi balesela kambe hi nkarhi lowu a konanisa a ku fanele ku ya emahlweni ku vuye ku yimisiwa a ku ri ni vuxokoxoko lebyi endlaka awara lebyi nga ri ki kona eka nkandziyiso.
When scouring through the record, we discovered that there are certain portions of Lieutenant Colonel Mangena's evidence which are missing from the transcribed records that we have received. We have received two sets of transcribed records.
Muavanyisi Rata Mukhatling a tikomba a mintimakala hi leswi swi humelela ekhoto.
Now we're coming back. The record is missing. Hey, we want to listen to it. Our notes. You record what is important and what is not important, you don't record. And Manganya comes and says, oh, you know what? I have everything except 1, 2, 3, 4, 5. So you can't give evidence without what you say is missing.
I can give evidence.
You can give evidence.
Lesu nga imisan tsamo leswaku nkandziyiso wu kumeka.
That's his remarks.
That's the problem, because if I'm looking at the duration, because now you're saying we have to retype the entire audio.
I never said that. I said that, just listen. One day of the 30th of August, not the whole record, only one day, 30th of August.
Yes.
You can't type this.
What I'm saying is, from the audio I've got, it is 4 hours, 2 minutes, just for that one day. Now, Debbie is saying there's an additional 45 minutes that's missing. So if I must include that 45 minutes to the 4 hours audio, that puts the audio at 4 hours, 45 minutes. So if you round it off, it's 5 hours. That on an overnight is not doable.
Muavanyisi ali kuri nandzu u hundziseriwa eka siku ra vunharhu a lerisa leswaku khoto yi fanele ku yisa emahlweni ni ndzuku.
Mufana wa 19 wa malembe wa le Elliot Dale Eastern Cape wa tikeriwa hi vutomi hi mhaka ya swiphiqo swa pasi. Simvuyele Jali a nga swi koti ku tirhisa pasi ra yena hikuva u tiveka a lovile kambe wa hahanya. Swiphiqo swi sungule loko a ya pfula akhawunti ya bangi lembe leri nga hela. Mani wa yena u ri va yile tihofisini ta mapasi ta le ka vona kambe va byeriwe ku ya tihofisini ta le Durban laha xiphiqo xi nga sungula kona.
Simvuyela Tiyali wa ri eka grade 11 u vilerisiwa hileswaku a nge koti ku endla ntanga khume lembe leri taka tanihileswi ku nga na xitifiketi xa rifu hi vito rakwe. Mana wakwe u ri va tlhele va kuma riqingho kusuka ebangi leri tiyisisaka leswaku n'wana wakwe u hundze emisaveni. Leswi swi humelele loko un'wana a lava ku koxa mali ya ndzindzakhombo hi vito ra Simvuyele. U ri u ye eka Home Affairs ya le Umthatha hi ku lava mpfuno kambe va n'wi rhumele eDurban laha mhangu leyi nga humelela kona.
Friday siye exhorha kwa Home Affairs xa swi fika kona network. Ndithi no hei masidlulisiye Mthatha ngoba khole ipressure yoba kuthiwe le nto funeke siyikhalezise siyileqe. Xa sifike Mthatha nyani uyavela uba uswelekile batsho uba le nto yenziwe eDurban kumntu oseDurban, so abakwazi bona uba bakhona into bangayenza. Ubana ndinaso isihlobo eseDurban ndingasicela sona sindiyele Home Affairs eDurban okanye mna ndiye eHome Affairs eDurban.
Loyi a nga hlangana na khombo leri u ri u vilerisiwa hileswaku u ta kavanyeteka eka swo tala swa vumundzuku bya yena.
And then ndakhathazeka kakhulu cause into ezininzi besi ndingazikwazi uzenza like ishi-50 zam besi ndingazifumani and ben-traumatized like esikolweni ndizokwenza njani next year ndizokwenza u-grade 12 andizukwazi umfundi u-grade 12 ndingenayo i-ID ngoba kuthiwa ansaphile. Benhala ngcedwe ekanye ukufunyana lo muntu lo uyenzileyo lendo.
Ndzawulo ya Home Affairs eshifundzeni nkulu va ri va karhi ku endla vulavisisi.
At this point, we cannot confirm as to whether this is a crime or a matter of two persons sharing the same date of birth and the same name and the surname. Another possibility is that there may have been no person who was alive, therefore no point or case of two people sharing information. So it happens because people have got criminal intentions to commit fraud in this regard. The investigation is going to reveal to us as to whether that would not have been the case.
Nanzu wa dlaya ehla ka van'wamabindzu wa le Bakersfort wu yisiwe ka vavumune wa mabindzu na muhehliwa kulobye a va ri ecourt ya le Praktisier va hehliwa hi ku dlaya xinhwanyetana xa 10 wa malembe munhu wa malembe lama nga hundza. Utivi Maluleke wa vika.
Khoto a yi tele hi swirho swa vaakatiko ni va ndyangu wa mufi kasi van'wana a va ri karhi va kombisa ku vilela ehandle ka khoto. N'wamabindzu Nkomo Matenchi na muhehli wa kulobye Nowa Makula va langutanile ni swihehlo swo dlaya ni ku lahla vumbhoni. Va hehliwa hi ku dlaya Khumucho Matenchi wa malembe ya 10 hi vukhale hi xikongomelo xo tiyisa mabindzu ya vona hi lembe ra 2019. Ntsumbu wa mufi a wu celeriwile esirheni ro ka ri nga etanga ekusuhi ni swihambukelo swa xikolo xa le hansi emugangeni wa Hariba. Hikokwalaho ka ku hlundzuka, vaakatiko va hisile muti ni tavhene ya n'wamabindzu loyi. Muhehliwa wa vumbirhi Makula u tlhela a langutana ni nandzu wun'wana wo hambana wo dlaya ekhoto.
Adjourned until the 29th of August 2024 for Mr. Makola to secure his attorney and for bail application arrangements.
Loko swa ri tano, swirho swa vaakatiko swi yile emahlweni swi kombisa ku vilela ehandle ka khoto. Va vula leswaku vahehliwa va fanelanga ku va va nyikiwa bail.
Rihluva yi ri tiki taba e ri kwilego e kgolokgolokgolokgolokgolokgolokgolo e ri lego batho re lego badudi e ri emego mogolong so re duma gore nke molao ka tiša letsogo ka gare ga yona taba e ka gare ga kamego e diregilego go masogana a mabedi a dirilego yona.
Ndyangu wa mufi a wu angulanga va vula leswaku va ha yimerile swikambelo swa DNA eka masalela lawa kumekeke ku tiyisisa loko ya ri ya n'wana wa vona.
Kasi ya lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina mina vito ni Matimukhosi ripirile.
Ripirile a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi hi khomile yini eka madyambu ya namuntlha ku ra ngutiti mpfula ni moya leswi nga vaka kona eka madyambu ya namuntlha hi ranga hi xona xifundzankulu xa le West Cape kona laha ku nga langutiwa kona 60 chances wa timpfula leti nga vaka kona loko hi languta edorobeni ra le Cape Town kasi hi languta eka siku ra mindzuku kona nakona ku ha languteriwe magandlatle ma nga eka emahlweni exifundzeninkulu xa le Western Cape kasi loko hi languta eka swilemukiso swa siku ra mindzuku kona ku languteriwe moya wa matimba exifundzeninkulu xa le Western Cape ku katsa na xifundzankulu xa Eastern Cape kasi loko hi languta eka siku ra mindzuku kona nakona u nga ha languta leswaku ku ta hava na timpfula ta matimba kasi loko hi languta swilemukiso swa swifundzankulu kona ku languteriwe maxelo ma kahle swinene ngopfungopfu loko hi languta ndhawu ta ku fana na Brongspruit ku ta va karhi ku hisa leyi nga ta va karhi 29 wa degrees kasi loko hi languta ePitori kona ku ta va karhi ku hisa swinene ka siku ra mindzuku kasi loko hi languta Springs yona yi ta ri kwalomu ka 28 wa degrees kasi loko hi languta xifundzankulu xa Limpopo kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene kambe ku ta va karhi ku hisa loko hi languta ndhawu ta ku fana na Phalaborwa giyani ku ta va karhi ku hisa swinene loko ndhawu ta fana na Botswana Musina ku ta va karhi ku hisa swinene hikwalomu ka 34 degrees kasi loko hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu ta fana na Sikhukhuza ku ta va karhi ku hisa Mbombela na yona ta va karhi hisa swinene Mashini ta va karhi hisa kasi loko languta ndhawu ta fana na Middelburg kona ku ta va karhi ku hisa hi 29 degrees hi languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa swinene loko ta ndhawu ta Richards Bay ku ta va karhi ku hisa Freyheit ta va ri ka 33 loko languta Ladysmith yi ta va yi ri ka 32 languta xifundza nkulu xa East Kona nakona nga languta maxelo mo hisa u languta u ta fana vum thata ku ta vakara ku hisa komani ta vhereka 26 la ku languta u quba ku ta vakara ku hisa sinene hi 28 degrees hi languta xifundza nkulu xa East Kona nakona nga languta maxelo ma kahle u languta bo jaju ku ta vakara ku horile kasi loko u languta ndawu ta fana ri vhesile ku ta vakara ku horile u languta u fana mo sibeku ku ta vakara ku horile hi 20 degrees hi languta xifundza nkulu xa North Cape wona nakona nga languta maxelo ma kahle u languta ndawu ta fana bo Kimbali Kurumane ku ta vakara maxelo ma kahle kasi Upington hi ta vhereka lomo ka 24 ela nguta xifundza ku xa Free State kona nakona nga languta maxelo ma kahle Bethlehem ku ta vakara ku horile loko languta Frankfurt yona hi ta vhereka lomo ka 29 wa degrees languta xifundza ku xa Northwest nga languta maxelo ma kahle lomo ndawu ta fana Rustenburg Mahikeng ku ta vakara ku loko languta Tosca hi ta vhereka lomo ka 34 wa degrees lawa ku ri maxelo mkhobelo wona ka madyambu ya namuntlha ra aperile.